mana ripodego mm. abende nya an dala mm-hmm. nye osiepena moko mane wasomo godo lima mm-hmm. To nye gikone gimorga gi chenro ni ginenoga kabisa mm-hmm. Nye gini yawuoyi mang'eny nyotelne gi kod Ruoth iluongo ni Collins Waganda Buto Magota Biero mm-hmm. to gi wuod japuonj Ken Osodo mm-hmm. wuod Uyawi to gi yawa mamoko mm-hmm. to kanyo bende nya kale chira kala mm. e chich dhok
e kala
kala kala to nye gikona na koni ni land na gie ni county Masiaya mm. mondo ger ne gie cho e chich dhok makala
sine wacho wacho mangima
ee.
Cho makala chiro makala onge cho
chich dhok makala
chich dhok makala onge cho
ee. Kendo nye gikona kona ni kidok to kona ne VOJ ne mm. gin ji adek mondo wachnwa giwacho ni mbele kanyo nyocha ok gindik barua makinyeo jamni to nyaka kindiki cha nikech mm. ne gi protest mm. koro giwacho ni sani gidoke ndiko mm-hmm. to kata kamano county mm-hmm. opargie mm. kamano mm-hmm. e county opargie
wach mangima mokalo kenda geno ni sirikal county Masiaya kokalo kuom bad migao mochuno weche mag trade mm. owinjo wachno ndi bedo gi marach ahinya ka chich dhok onge kod cho. Ji konyore nade?
En kama tek.
Kama tek ahinya.
Yeah.
Ting'e ni wakedo gi tuoche bende. Koro ka cho onge to
bedo marach ahinya. Bedo marach.
Mano kama onego bende kuri lor nikech jo public health bende en a devolved function.
Bende ni kanyo.
Bende ni kanyo.
Yeah. To kata kamano tunye gikoni gimoro gi chenro kendo gikoni puonjo gi kabisa. Mm-hmm. Giko ni governor nitie kaka milo ga weche mamorogi. Kwa kia ni milo weche tango. Togi nyarawi la bende ne giko ni ber ne giga matek. Kagina eno kanyari luo mungiro re weche magi siyasa to kolo weche to meo gigi bedo gingeyo. Mm-hmm. Gigo mathoth.
Iro kamano.
Kamano.
Jidu wachu ni bedo gingeyo chakro kumarieko.
Yes. Kare.
Iro kamano.
Victor mana gido senior no kapod kiloko tanga. Mm-hmm. Ing'eyo ni nitiere gimomiyo sama watieko chenro temiyowa ni mondo wawachga wach mari mogik.
Yes.
To nitiere wach mancha sini ajeyo wacho ka juma mokalo kancha ni watieko ma mm. nafwenyo ni kare ncha ne omulo penj kabisa. Kato doko ni samoro juma mancha ni radio. Nye nyalo bedo nose wuok. Nitiere luong mancha no wacho ni to wan kaka onagi onego bende wachako bombaka. Ni ere kaka wanyalo bedo gi professional association moro manyalo kelo jo luo mantiere gi lony mopogore opogore. Victor gininja ne odhi malach kendo aparo kwa uo kaeta kuongo yudo simu mokuongo koya kuma Morino Kal. Morino Kal aparo ni wajabido kakode kai siche mokechini mpogore pogore mm-hmm. director Maro Kalkea mm-hmm. okedo ne ratiro maga nyithindo manyiri weche mag somo mm-hmm. tono wacho ni gino kaka jeyo wacheno tukuro jeyo nyanya kaka gino chako bedo implemented mapio na kechua hilo kantia nyipiwa matoth mm. ma samoro ni gitie group ma upogore upogore tu kaka ginyalo konyo regi kaki nyalo makbadgi bedo matek mm. kuro miyaparo ni ena idea ma kalorigi juma mangima kuonde mawuothe mm. to gima jok mana yudo ma lose chendo mar kaka wanene mm-hmm. tu ne gidok mani gimancha sinia jeyo wajona mm-hmm. kura paro ni sinia jeyo segulo doke itwa mm-hmm. mondo mi jogo mawinjo wa wangini to ere kaka eno se kilo wachi mm-hmm. jauti use kilo wachi mm-hmm. mondo ngini to ere kaka wanyalo bedo koda professional body mao kuteno regi weche magisiasa mm-hmm. mao kuteno kiagi luo professionals gigik mamoko kari yes. mind body manyalo ngiyo nito lony mawan godo nikech kingiyo kembe madongo pacho kato kata gi maoko mm-hmm. juluo ye motelo negi
mm-hmm.
to jok maran gi kata we kembe gi iro ka thin gi sana majuluo mm-hmm. ere kaka wiye mawan godo kata donjo mai kembe magfuambo gi dhe mane mm-hmm. bengi gimora mora mm-hmm. jaluo mimi office maduong to gi koti maduong to gi title maduong mm-hmm. ere kaka wanyalo keto gigi mondo mi wangine ginyalo konyo pinyo kura paro nen baka malere mm-hmm. kabisa ma no tucho ijo wakamora mora
mm-hmm. if you jay watch professional association no en mbaka manyaka wago mm-hmm. nikech kokwa goe to abro yudo ka kaka oganda mm. higni abich mabiro wakelore kabisa ma wakene wachomkani mm. nikech pinje molony iyudo ka jogo ma iluongore ni professionals ema samoro bedo piny to tayo oganda mm. wan kaka joluo wasebedo ni wan gi gik mang'eny mwatimo mabeyo mm. to waonge gi duol achiel mm. moko nendo kamora mora ni ene siasa kata nango. Uchopo sama koro nyaka wangire ni kata kape ni wabedo kaka professionals. Mm-hmm. Mawanga putu marwa mwabete mwago embaka. Tuwanyalo cheko ganda luo. Mm-hmm. makawa wacho ni ooyo gavana makama kama e. Wan higa mabiro, sami goyo budget mari, to budget ni ketie goyo weche thieth. Nikech county nini kiketo weche thieth, to ganda brobedo kadak giyot, ngema gibrobedo maber. Tuwakone gavana marariyo, tuwakone ni into gwengi ni weche mag pur, nikech chiek kupuro. Ketie dero moko, maka jopinyo se puro, to kagionge chiro, to chiemo ginyalo kani ederone. Bedo yot mar winjo professionals, moloyo ka ng'ata chiel achiel, dhir governor, to kone ni wane wadwaro kama. To kata mna pinyo wacho mamalo. Wako akwani wadwa bedo gibura gijatend piny, to wakone ni wane kaka yonagi. Magie gigo madwaher ni sirikandi ni mondo timono. Oganda moko gi, nigi grube gi.
Mag jolony.
Tiyudo ka kata sama kori yiero ji e boards mag sirikal gi, to mago ema jotendgi manie piny owacho dhie to koni miyauru ng'ato man gi lony e weche pi. Wamanyo jok madhi bede board mar water services. Miwauru ng'ato man gi lony e weche thieth. Waloso board mar jok matimo kachiel ariyo adek. Bedo mayot moloni nafas owuok, to kuma ng'ani dhie onge chune no dhi omany jomoko nono nikech e tok dala gi ka onge kuma ji obetie achiel monyalo dhi toko ni miyauru ng'ato. To kata mna weche somo gi, ka un ga association ainano to bedo mayot. Ka nyithindo timo penj, twakoni e county ka county, wadwa kao nyithinda para manyo timo maber. Twapuonjo nyaka university. Bedo mayot. So en mbaka manyaka wago, to mana kaka Fredo wacho ni ji mang'eny penjo no. Okang uchiegni chakore, nitie mbekni mwasegoyo gi jomoko, mabende kana wacho kamano to bende nomanya mokona ni wachno ber. Waneye kaka dwatim, ma wan gi geno ni machiegni ni wabro bedie gi bura moro matin makelo jogo mokwongo mwachako godo, then kore kwabro roll out ne ji mang'eny nikech mbaka moro amora nyaka chakre kamoro. So en mbaka ma kanyo bedo ni nyawa wache kamano to ji mang'eny mosekona ni gino ber. Dwano awache, dwano atime, kenda geno. No ganda mluo mang'eny bro donje. Ahinya ahinya to jowa ma jolony. Mane gi experience mathoth ma gin joma dongo. Bro siro lweto joma tindo. Mondo gini wadhi gudo mbele, mondo wabedi ni waloso kanyakla. Waloso gi dwala chiel kako ganda.
Ero kamano. Nyakura mogi, mano wach mangima mokalo. Achiel mar oganda, riruk mar oganda, e gund lony mora mora, obed jofombo gi keyo, obed midusa, obed jochiw thieth e kidienje mopogore opogore, jopuonj mag mbalariany, jopuonj mag secondary, jopuonj mag SJSS, jopuonj mag primary, jolony mopogore opogore, actuarial scientists ma wan go, lab technicians, ji gund lony mopogore opogore nyakor mwajwang, nikech kaka oganda moko time, wan okonego bed ni koro wadong chien, to jeluori emano ng'e ni olak e gund lony mora mora ma wantiere, to kudang bedo gima ber anya ka wake okadwa timo ngero moro ma jodongo ne goyo cha ni uke ka gine ne maragak en ing'e ni kofuyo to obole abola oyai ok nobed gima ber ahinya. Ung'eyo ni riruok bende jeluo nowacho ni e teko miyo jolony ma bende winjowa kinde koro chopo ma ka wang' jowete wamoko yudo thuolo madonjo e sirikal kaka koro oneno ni to ginyalo gombo ni to board moro nitiere lemo moro kamuneno kumany na ng'at man gi lony manyalo konya rito tijni maber. To bedo mayot ahinya mondo wachokre e aput moro to wacho ni je ibonyo kochung'nwa kata mana e board mar Communications Authority of Kenya ok rach nikech kanye kama lony nitiere. Governor bende e weche mag PBO sama waloso weche mag riroge mag oganda to bednwa kanye senwa bigaono bedo gima yot ahinya nyakwaro ngajwang' mane kaka piny koro dongore e kaka bende wanyalo yawo gwenge makaluo ne piny Kenya mangima. Weche thoth kanya kwa mgajwang, wado mana chake achaka. Wachako kwa wach mar puodho joten migepe, ma jeten piny Kenya Dr. William Ruto nyocha ogwelo. Ji maromo prariyo te, nyo yudo thuolo kendo mar sero, gimumyo giromo rekod migepe ma jeten piny Kenya no ogwelo gie. Ainya to jo Kenya, ne temo ngiyo matuta inya, jok manyocha onge sirikal, ma sani kwa yudo thuolo maro ji sirikal, ainya to jo manyo nitir party mar ODM, mar sero chung margi. Nyakwaro mgajwang en chenro mosebedo kadhi nyime ka odiochieng' manyoro bende mamoko bende noyudo thuolo mar pimo ni to gin gi nyalo gi lony mane magi nyalo tiyo godo piny owacho. Lony nitiere, somo, weche mag mibadhi gi weche mamoko mathoth. Winje nena kaka mokuom gi nyoda dhogi nyakwar Mugajwang' mae kaka weche nyo bedo.
But eventually to see to it that in the new dispensation, if such licenses are to be issued, there must be conditions. That you get a license, but you have got certain terms within which to play. That is one. Two, it is this animal that we call take or pay. These are IPPs which have been given, which have signed PPAs, the power producing agreements, with Kenya Power and Lighting Company. And the agreement is such that whatever they generate, you either take it, or if you don't take it, you still pay for it. So really, that is not sustainable. And they are very, very, very long-term agreements. Some running to as long as 20 years. Again, I will have to engage the Office of the Attorney General on how to deal with this. But eventually, of course, I'm aware that there is currently a moratorium on the engagement of IPPs following the Presidential Task Force on PPAs that was established earlier in 2021. Even if that moratorium is lifted eventually, we shall have to ensure that whatever PPAs we get into do not put us in that or in such a situation.
Mano jal mogwel ne rito tend migao mar teko kod petrol e pacho ka, jaur bura ma Ugunja Opiyo Wandayi, ma bende ne tiyo kendo kaka jagoro mochung' ne weche mag siasa e duond bura mar ODM, ma bende nyo osegwe tao e lemo ma kamano nikech lemo manyien ma jatend piny Kenya nyo opodo ne Nyakwar Mugajwang'. Mano wabili abila, Roslyn oyaore kendo machiegni.
Oyaore ahinya biaje.
Mos kode, Nyasaye Ruoth. Erokamano.
Ne ni nyaka jowinjo ng'e ni nawuok UK.
Erokamano.
Awuoro.
Ogole agola itro nyaka JKA eka.
Kuma wuoke. Tok ma itro. Oyoma
katwenge. UK.
Oyoma katwenge UK.
Mana UK.
Ojoa.
Kine kanise lal.
Oselal.
Anawo ni woki itro si chaboro. Ki woki itro nyaka JKA eka. Uge waj.
Ngeni dala pe nyakidi mose jodali ngeni jodala
dhe. Gima ber kabisa, gima ber kabisa. Iro kama nanya mose na jo winjo kendo jo neno magwa.
Mose jo winjo wa kendo jo neno wa kendo gone giro kama nani ruoto rito wa. Kendo wachope wiko machielo kata wanjo kumane uoto rito wa iyo. To gembe pile kaka gichi ugina ema gemiyo wa mondo gukinyi mondo wabi watu wa kodigi. To kata sama gimbe ginyiso wani giwinjo watu wana nona diri gikuma wacho ntiri kaka chopo negi to gimbe gipuonjo wambi.
Yeru kama na enya. Kwa Mugajwang' maneka kwa dogure agura kwa keto kinde we mondo wadhi anena kendo kaka jete ni migao ma ogwel enele mo mara rito pesa marjo Kenya mwishimwa John Badi CPA. Manyocha olero weche bura ka omiye thuolo marito migaono ma osebedo kod midhiro mamoko maka kod kacha. Kama kaka John Badi ne loso e kinde manego ekogno Nyakwar Mogi.
I want to tell Kenyans, please don't panic. Let us stop making Kenyans panic. Mr. Speaker, you have been here with me. In the 10th Parliament, and even some, I think up to 11th Parliament, finance bill used to be passed in September. We used to have 3 months into the financial year to pass finance bill. The minister then was allowed by law through revenue collection order to allow for some taxes, interim taxes to be collected. But the bottom line is the law could be in place in September, on September 30th. So there is no cause of alarm. We have a legal framework which is still obtaining. Yes, the Finance Act of 2023 has been declared unconstitutional, although I don't know whether I'm correct, that has been appealed. If that is correct, that is good. But still, we don't have a lacuna. In fact, Finance Bill is an omnibus amendment bill. We have about five or six legislations that finance bill usually amends. We have excise duty, we have excise duty, we have import duty, we have value-added tax, we have income tax, we have tax procedures acts, and then we have fees and levies. These are specific legislations. Mr. Speaker, this House, if I'm approved, this House should help me bring these legislations directly touching on these specific statutes. We don't have to have a finance bill. Remember, there was a time, and I'm sure many of us, almost all of us here, are old enough, you'll remember, that there was a time when KRA had a very good policy of graduate recruitment into KRA, and they were properly trained. Like even
mago gin moko kuom weche ma ne jotend migepe ma ogwel kata joma ogwel ne lemo mag migepe ne temo lero pono ni omigi thuolo ma kamano. Weche mag somo bende ok odong' chien kod weche mag mibadhi. Gavana machon ma Mombasa County Alice Sanjo ne olero okang' ma en owuon osegoyo e wechege mag somo. Ung'eyo ni chik mar piny Kenya ka oketo rapim mar kiwango ma ng'ato onego bed ni bedogo ahinya mondo omi ogwele kaka jatend migao. Ma ok en hango wach ni nyakwar Mogojong Pong Oito oganda jo Kenya. Unyalo paro jatend migao machon manochuno weche mag tuke Rashid Echesa ma wechege mag somo ne okelo penjo mathoth malo duoko. To kata kamano ne owacho ni kinda gi sinani manoketo ne weche mag somo gi weche mag chan ema nomone go okang' mowinjore weche mag somo. To kata kamano geno gi dwaro mare ne ok onimo gi kanyo. Weche mag mibadhi be ne okowe oko nyakwar Mogojong e chenro ma kamano ka jatend kata gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne okete tago malando mondo pima nena gima nyocha oome e log tich maduong' mar EACC. Kama kaka weche nyobedo nyakwar Mogojong, magi te wagoni mar mondo mi ochak buko no mbaka ma kawuono mar kaka wanene.
I can tell this committee today, and I want many Kenyans to listen to me. Do not ever imagine your hope dies by your previous struggles. We suffered. But what gives me pride is that we could turn that around. I actually turned it around. When I found the slightest opportunity for self-improvement, which I believe is a continual process, I grabbed it. And I'm glad to the laws of the country, laws of the land. There are processes that allows someone to improve and progress in matters of education. So yes, I did not do well in my secondary school. I got a D minus, no doubt. But Mr. Speaker, I turned that around. Today, as I sit here, I hold 2 degrees that are before you. Mr. Speaker, I am on my pathway to attain a master's degree from the most prestigious university in the world.
And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Amolo Odinga? I don't do any business with Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga is just my party leader. That is the only relationship I have with him. Secondly, I was asked, do you keep guns in this house? Obviously, why would I be keeping guns in my house? The third question I was asked, that where do you get money that you fund demonstrations? So what has those questions to do with corruption? So as I sit here, Honorable Chairman, nobody has come to take any statement from me. So I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing.
Mano Governor machon ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya ka temo duoko penjo ewi wach mar mibadhi ma osebedo ka gaje. Senior, chenro ni endi oganda jo Kenya osebedo ka luwo e bwo kom mar Speaker ma National Assembly Moses Masika Wetangula, kendo koro to ji 20 koro warito mana ng'at achiel kende mondo bi chenro ma kamano koro ne kagima koro brumo. Bunge mar piny Kenya dhi bedo gi ting' ji ariyo. Bunge mar piny Kenya dhi bedo gi ting' kochakore jumani. mar puodho joge mondo the appointing authority otim gimoro ni appointment. En ang'o malich mane kwanyo ka? Ne gitemo mulo nyalo mar jogi tiyo, somo, gi weche mag mibadhi, gi weche mane jogi nowacha chien kocha. Gimomiyo waketo jogi ahinya, nikech paw siasa manyo gintiere beto pogore mar Kenya Kwanza.
Poki wacho ni kawuono biro gi pencil gi raba. Nye gimomiyo biro gi pencil gi raba.
Nyiswa nena.
Yeni kindiko gi pencil, tinyalo rucho. Mang'iso ni pachi mani keto mokuongo cha, inyalo rucho tichak indiko moro. Gik moka adek manya wuok go.
Yes.
Mokuongo, nya winjo kiwacho ni UDA gi ODM chalre.
Filosofia margi chalre.
Gin joka ng'ato. Mano mokuongo. Emomi ineno ka jo ODM odonjo e sirikal mar
Kenya Kwanza.
Kenya Kwanza. Nikech giwacho ni gik magitimo chalre. Okadwa dok chien ahinya nikech ndalo siasa nokonwa ni moro chalo gi chien, tomoro chalo tieno. Kato nye gichalre. Mar ariyo, VOJ, akia ni kibedo gi pesa maromo nade, eka diwe manyo tich.
Pesa okromga.
Oh.
Is a source of evil.
Okromga.
Jorieko moko nowacho ni pesa okromga.
Nikech kana ang'eyo VOJ, kit mwandu manye lando ka. Tunyo kawa gi buok ni to ka mwandu ni romo bilion ariyo. Mwandu ni romo milion mia ng'wen. Mwandu ni romo milion mia boro. To tich mipiedhe ni to idhi chuli matin ne milion achiel. To kara okiland kanyo ni an bende kopuodha tadhi tiyo ne jo Kenya nono. Pesa mo nego chula ni jo Kenya omiya nyithinda par moko monda puonj nono. Kata pesa mani idhi chula ni
Omi jopuonj mag JSS,
a constituency maae. Ineno. Nikech, mana kaka moro chan wawacho ni cabinet of billionaires, mabi cabinet of millionaires.
Billionaires.
Koro mia bedo gi to moro ni to, en ang'o, en teach ne oganda, en ni en dwaro mari kisiasa ni mondi chop kanyo kosango. Mano mara ariyo. Mara adek, magbende kore nchunyu wach, en ni jogi nye mit ndi sami penjo to gidwoko. Penjo kama kasi pie badi to nyo mora zaidi. Nyo pimo ndi mokao kanyo moloka taro makoro chaloka gima nyo puonjo jogo. Tuiwachoga ni kwa ground vitu ni different. Ni sama kori sechopi office mi bet maine komcha. Tiyudo ka nitiera ng'owa gik moko matimore main bende bagi. Sama nyida dho jogige, nitie adira makete benda wacho ni anto nitiere penjo moko manyo kupenje gi mada bet kanyo to da penjo. Ahinya ahinya to nembadi. To ne Murkomen, to gio paranya nikech ministries magi kaogi are very critical ne dongruok mar oganda. To kata bedni ne gidwoko kamano, iyudo ka gik magi wacho gik mabeyonde. To kise chopi office, tiyudo ka nitiere gik mamoko, mabende ni office no, mamiyo gik manye wacho ni I will do if approved, I will commit, if approved, I will ensure. Koro kinyala ensure, to kinyala approve, to kinyala timo gigo. E serikal ka nitie gibilungo ni collective responsibility. Ahinya ahinya to kibede jatend migao. Manitie gik maka cabinet to approve. To in kaka jatend migao no, okinyala dhi against them. mani tol maburu tuwe jogi mangeni. Wacho, tunayegi wacho maber ndi, kendo nyegi pimo ndi kaka gidwa ditiyo. Lakini, kichopi ofis, tiyudo kufis kanyo bende nitiere gimeke. Emo minya paro ni wuok tichumokalo nuwako ni John Badien nga mawie ler kabisa. Kendo ngeweche magomenda. Lakini kuchopi ofis, to jo IMF ka, jo World Bank kande, jo Presidential Economic Advisory Council kande, nyakone ni jo giyoti yonadi nono to jogo bro nage mnagitolo. Nikech mage wego ofis, mage joko manikanyo.
David Ndigene.
Opio wandai kawacho weche nobori negotiate. IPPS ge. Kata mno Uhuru Kenyatta noloso task force. Moda dho jogi mokod. In fact, task force ngenji nokodhi. Ngenji nokodhi. Matin, negioro ngato ni representative margi. Ni gingi association. Itie ngamaloso negi. Gin faceless.
Mago independent power producers.
Togisebede Kenya ka higini buora.
Duale podo nigi list, mariji ya paga chia.
Ineno. So, gini joku makise donji office, kore ke realize ni magie wego office, mitima ngo, mibeti yene. So, gikmanye giwacho mit kendo berte. Lakini kwa ground, kise donji office, kise chamo mumama koro mini, waziri koro handover wase mikom. Kore kange nyigi, gitima ngo, uo. Emomio, angi pacha, vetting ni, ni mna procedural. Ena process machiku keto ni nyaka timu. Lakini gimokonyo godo malongo bende onge. Nikech the real work itime office. Makata mna in VOJ kane kawi ni di bed kanyo. To gigidi wacho nikech di luongo wa. Udi utieno kapinye nepoke di.
Atimo rehearsal.
Titimo rehearsal. Tuwakone niko penji matu duwako kama. Ko wach ni ni mati duoko kama mage gik ma ji timoga kapok odhi kanyo. Then kise chopo office kore ke realize ni kara gik manye wacho ka gin gig textbook. Tich kore kadwa timang'o wachakore ka. So anakwayo negi hawi maber nikech puodh ti dhi puodh gi e od bura. Anakwayo negi hawi maber. Paro negi ni giparie jo Kenya sama gini ofise go. Nikech, teko magin godo magidhi bet godo ofise no, en teko mwuo kuom japiny, mano yero serikal makoro tiyo ne. Giparie japiny. Nya neno gimoro, kiwacho ni apani en president ma Senegal. Ni no wacho ne jo udito mage. Ni kikuket picha na ofis. Ket pich nyithindu. Masami dua patimo paro mora mora, sami dua chuko kiegi mora mora. Tineno pich nyathini tiparo ni bende gima timoni. En gima bro bero ngima nyathina. Tiko gikanya.
Wach motegno kabisa. Karegi ino tiko pencil ma green. Kechoro pedo yen. Toja gor ma ya bende. Kanyo tionge?
Gornu wapa kuchon, tinde tuwa kia kuma
ingi. Onge wachi, manumba kama chielo.
Onye alochiyo.
Iro kama nanya. Rozi, sini yao umuluweche moko mangima mokalo, ni kwa ground vitu ni different. Adiri makende ingini kata mana interviews, mawate moge, nyakiberi, nyakiusri.
Works best standards with minimum supervision.
Yes. Mane nikimaji nyakatimu. Nikech wane duwar. To penjo penjo moro kanyo nito, en kiwango mar pesa di mangato kane go kone go manyi teach.
Ingeni nyocha gimoro nche trend ni Alice Waome nondiko ni I am jobless.
Eonge teach.
I'm looking for a job. To kano chiwo net worth neto ne pesa di.
Million miya.
To kanyo tono wacho no onge teach. Koro ja Kenya maonge teach, maonge kata selling a chiel, manyalo chiemo cha. Endo kori kete category mane. Mana kama senior wachena, nyora kene ka ni winjo guti enone wate wa winjo twak mar migosi Rigathi Gachagua. Kachiel kum gik mano wuok, pano wuoyo gi joge. No wacho ni eno sechiwo advice ne jatende, kako nyalo chiwo advice. To advice go ng'enygi jatende oko timang'owa, oko luwo. Koro an kanye machungi, taduogo koro kum jo ODM. Kech, Kajakom no wuoyo mogik kane en CIA liel. Nowacho maber ni jowa odonje sirikal mondo kony sirikal tayo dwachgi. To waonge agreement. Manyiso ni onge gima gitimo ng'owa, gindikore. To kane pok jakom wuoyo to Senator Masiaya, working constitution, Gavana, James Gavana. Orengo, no wuoyo. But for the working constitution,
man okogol.
No wacho gimoro mowacho ni kata ndalo mar Grand Coalition Government, ne nitiere agreement mane Raila Odinga ndiko gi Kibaki. Mane ni ministers mag Raila, Kibaki nok nyal riembo. To mag Kibaki, be Raila nok nyal timo ng'owa, ok nyal riembo. Koro, ber ni jo ODM odonjo e sirikal kendo gin gi lony mar sirikal.
President, iwacho, imia paro ka Professor Sam Ongeri gi William Ruto no wach ni ogwetao. Iwacho ni appointing authority poko ng'isa.
Poko ng'isa, Koro, kanye makoro duoko wa e wach mar ni, kani iwinjo sama joge ni puodho, kata CPM badi, iyudo ka vision ma entire godo ma treasury. En vision maka en ngamo mi a free hand. To bro loko gik mang'eny. Koro penjo ma wantiere godo kania, sama CPA John Mbadi odonjo e treasury. Be opiro mi a free hand mondo deal gi jo mandarins mag treasury. Be opiro mi a free hand mondo deal gi economic advisor mag William Ruto. Nke chensa ni a principal advisor. Mar president. Be promie free hand, mari nyiso jo IMF ni enough is enough. Nkech no wacho mabe ni jo IMF wane mwaluongo.
Ok gibi kendgi.
Manyiso ni sani kodonjo tinego nyis jo IMF ni enough is enough. Jo World Bank be, onyalo nyiso gini kamokoro wachope ni waol kudu. Koro sani, it is high time we think inside and turn around. Koro wacho to ber nikech mago te commitment momiyo jopiny.
Nikech kana mana kere kanyo no tuomo.
No tuomo kabisa mo wacho ni you are feeding feed institution ma onge the present technology. Monego benigi turn around kich gik moko to lokre. But kakere to gik moko dong the same. Tudwaro ni mondo gi generate revenue. Mo wacho ni chon ne wa generate 18%. Sani waduogo to 14%. Ka wanyalo mana dok 18 no kende, to wanyalo bet kwa raise almost 600 billion. Mamano be nikech oingo kata euro bond mane watimo nade, mane wakao. Lakini koro wacho to ber. Iwacho ni kusema na kutenda.
Nikech kata mana wacho mar gowi ma wan go, to gi kama gidhie. Nikech okao gi nyingi jo Kenya ma wan egin wan, nyaka ng'iswa ni okao pesa di titiyo kodgi nade.
In fact,
William Owuon kano campaign owacho ni debt register. Ne en gima nodhi chako.
Nyako dhi chako.
Sani dweche 20.
Omutato sebet ka wacho wachino matindo bedo wer, muwero pele. Nito debt wa enadi wachula ng'o. Ndalo moko be ka nineno audit reports mag auditor ne wacho ni nitie loan mwakao. Moko donj kata Kenya ka.
Okchopi.
Okchopi. To wachulo. Kore mano chako ka wacho ni yani, John Mbadi kodonjo kacha chan. To miye free hand. Kene gido nuwe wachani.
Miye tuolo mar team.
Miye tuolo mar team.
Maongo bado kato inga mora.
Mako wacho ni kama eka kitime. To onge nga magone simu toke to nyise ni oyo.
Your handbrake.
Mano te eka kipare. To kato timrega mkugure. Keche sirikal to kidonjo tinyisiga mana. Inyisi ni kato kori donjo gimari. To sirikal duomo ingi and will outlive you. Koro ng'eni kidonjo to nitie kaka sirikal timang'o watiyo. Machielo ni winjo ka Opiyo Wandayi wuoye wach mar IPPS miwinjo ka Senior Buwuoye. Wach ni ng'eno sebete bunge ka mandalo moko majority leader Duale nowacho mabe ni akelonu list mar jogi 11 mochak kanyo ni nying moko nitie manilwar e bunge kanyo milwaro. To nyingo nitie moko makano lwar to kiny gionge. Kawuono to gintiere. To be kitemo luwogi ni to nyingo go, jok mage manie e tok nyingo go, tok yudre. Koro embe en kama tek. Nkech kae odhi gore gongoke mamoko, emomiye tich. Koro nyaka en kotima ng'o, oikre ni you fold your sleeves, iwacho ni koro tich ni wabiro konyou, nyakuwewa mondo watim ang'owa, watitijwa. To kawadoke wach mar mwandu ma jogi ntire, an kana neno ka interviews gi nedhi, gima nadwa ni mondo gipenji sana sana jok mano duoke serikal. Nkech ka ng'ato no biro to nyisi ni between 20 months oloso mokadho million 100. Okwanya tamre nikech onya bet no tiyo tije serikal otimo biashara ne.
Kati uso buge ni kaka
dole nyo akini buge ni mukelo ne mwandu. Otimo ang'owa. To penjo mwanyalo penjo niya. Sama gibete ni uchumi mar Kenya odhi marach ma Gen Z's mano kwang'e ni nyalo bet odhi street. Mochuno William Ruto mo dissolve cabinet ni. Kori dwa nyiso wania ni kin ne gidake Kenya mopogre gi Kenya ma wantiere godo ma gin ngima gin che dhi mbele. To ja Kenya ma kawaida
magitiyone
to ne inyore nikech kata kawuono ka sani idhi ng'iyo ni waziri chulo pesa diti kao salary mo yudo dwe ka dwe kigo gi dweche 20. Basti wache ni okay wadhi ang'ia ni ka SRC ang'i ni benefits mage magiyudo. To wacho ni ne gisedhi loka marom kama osedhi local travels marom kama kato ofise kantiere entertainment allowance mimiye enadi. Basti dogi ng'iyo gi biashara mo wacho nikech biashara to inyere te. Okinya nyisa ni mar waziri matiyo mabeto mar ya ng'ama chielo to loro kech kata wani senene media kae kata sani jowete wa standard ne iriembe tich. Koro magi mana expect ni wajumbe mane timo vetting dino penjo jogi ni woge ure lela mondo jo Kenya ng'e ni pesa mumedo ni kata debed mana ni timo audit sani to onge kwelo moro kata mibadhi moro motimang'owa modonjore mondo mi gigol notion mar ni kidonje sirikal tin billionaire. To kitiyo oko tibro bedo ga maskini forever. Kecho yudo ka ng'ato we kata tich mar million 7 to donja ng'owa e sirikal. To within time no billion 7 ni ose multiply moko en ja billion 1. Kori dogi penjiri nto kara sirikandni ene kam iluongo na you're milking an elephant moktimango okurum. Machielo kendo gine ni no kelo wach mar somo. Ingeni pile pile na wacho gania wach mar education or qualification ni aparono ni wagole agola chikwa. Nikech ni winjo ka Rigathi Gachagua wacho en owuon mbele president mo wacho ni ng'enji mani kodwa ka onge kalatesi. Makata an osekwaya ni mondo abi an gachiel to jowete na nigi mokadho achiel mondo adhi omeda moko. Ineno. To kata in ka iseyudo nafasi mar dhi e interviews, iyudo ka ng'ato biro gi kalatas mako keto ni tiwacho ni an poka somo. To koyawo dhoge mowuoyo, tipenjori ni kalatas ni ok represent ng'ama wuoyo godo. Manyiso ni waketo emphasis e kalatas. To emphasis mwaketo no, ok en commensurate gi somo midwaro, lony midwaro. Koro wich no, nikech wanawacho ni degree. Koro degree donge dwaro abomi degree but koro monda ket degree no e tich to onge
piny gi polo.
Koro mano be aparo ni en gima nyaka wadhi going forward wapenjere ni wadwarang'o. Ka wang'iyo mo wacho ni somo no is not important wane kaka wanyalo time nikech onge te nikech magi ma wawuoye pile EACC ni neno kogolo list nyocha mar ji manigi fake degree, CEOs kiadi, governors, ministers, ji mang'eny manigi fake degrees. Koro idogi penjiri nito koro ng'ama nyathi minyiso no somcha, mentorship ne en nga. Nkechu yudo ka nyithindo dhi e drama festivals, giwero Oscar Sudi kaka engineer. To sano to Oscar Sudi nigi case court. Kata kanje koto wito, do wito oko. But wange nintie case mani ntiere, to untu luonge ni engineer. Engineer ni bokoti mang'owa okosomo. Koro aparo ni mago ne gik ma nowuok ahinya kanyo. Mogik taparo ni jogi nokodayo dho especially cabinet secretaries manoduogo. Nikech kata kane giduogo ministries mane gintiere kata kano wilgi ministries moko. To nyaka penjo ne nitie mano penj kata duale gine ni neno kopenje ni to defense ang'omo miyo no wuok Muturi ni winjo kipenje Mutua no penj lakini no gidhi mbele ahinya jogi kano duoko ne nitiere kaka paro ni na gimiluoko gi nkech mondo migoli kamoro ne nyaka bede ni nitiere gimomiyo timang'o ugoli to kani tiyo maber to nitiere kaka bende di wacho ni anto kama gine kama beteni aparo ni kata king'iyo in a scale of 1 to 10 achwado 9 kanyo koro mano be no kaneno kalony ne nitiere but overall to mana kaka nuwacho ni sami di interview kata ino kenende idwa somo misom gimora mora ma kata ng'at mano kia subject ma intiere no kowuok kiny to lony marach to kotieko to koro koduogo koro e office to koro kwa ground things are different
diro kamano Gavana, wane kinde mateka ya nyasini ya jayi bonyo wacho ni maa ena mana procedure ena duwaro luo chik mara ni bunge nyaka berigi migao jopinji bende nyaka oro petitions magi maru penjo ji mana ogwelgi emige pege ena ngumadichi mani kwanya mupo gureko lweche magsomo lweche magnyalo mara oganda manye ogwel
Victor, gimane kwanya reka chaonge
Gavana,
toka pokabire mae Victor paro ni nikech weche yange samoro wiwao wilo kwa goyo mos ne jogo manyocha owito jogi e masira mar mach manyoti morito yes kadak ma kibira kichingio ni jowathoth kanyo kanyo aneno kata mana story manyo oringo Ramogi TV odhiambo ino ka jowathoth family manyo owito wuodgi manyo yudie mach ni dhana ngwen to giyom yom manyo uwoke county ma Nairobi e weche mag mach mosebedo kide duto aparo ni wagone gimos makende kendo en gima samoro kwedo thulo to wanyalo biro goye mbaka weche mag memo siko wangu chichegi nikech saa Victor ya kwanye mana ikama nyarawila tene godo to bende gikama a number beach senior J ose yuae godo mokele kaka defender mwacho ni kanyo ngiyo maber to nyo neno kane onge vetting Victor onge vetting manyo timore kacha joka nyo goma nambaka nikech vetting manyocha omiyo cabinet ovunji majo Gen Z owito ngimagi kit nyocha nintiere paro kata ji mang'eny nyocha nyinyi ne paro ni vetting manyo dhi timore kaluwore ni nitiere remo manyocha ochwer mondo mi jogi moko ne riemb dala to moko bende obi ni neno ka ne onge penjo mochwiny aparo ni wabunge manyo ni kacha nyo kotimo research background research margi ne gitimo tich penjo ma wethweth miwinjo nyarawila wacho ne gikelo penjo ma wethweth ne jogi ang'o mi awacho my Victor nikech sam achiel kuom jogo manyo oda dhogi ne na ngire Professor Kithure Kindiki to Kindiki ni ne ineno ka penjo mani tempenje teko mathoth manyocha nyo bila utiyo godo mar nego dhano ma kwan gi loyo 60 to gi mathoth ma pod inyore sani to ni ng'iyo kaka wajumbe ka bola bola penjo no mana mathech thech kamano ma bende ok chal gi malich negi to sama wawuoye nitiere dhano muiki manie bulo gimachielo ma bende ne dira nto wajumbe gi bende gin in touch gi ji kech aparo ni moko winjowa taparo ni jok mabeto setemo kata doko ni CSS gi nominees gi ne okoter e log tich margi king'iyo maturity mane senate to gi kaka senators temo bedo gi debate margi to chalo gima wajumbe mane e national assembly gi pod okochiew nikech Victor sama wawuoye onge kata mana penjo achiel manyo biro kuom Kindiki kende e weche mag dhano mawito ngimagi e apaya. E masirini mag ndara mawase uwe kateka. Sinia jeyo betka. Niara wilo betka. NTSA niye buogi. To kata ka neo gipenje bende neo kineno ka jaten miga umabiri weche mag transport. Biri ekanyo. Mibadhi masama wawueni. Ntire jok mobeti esambaza. Mobeti esambaza. Sama wawueni gari.
Kendogi
winjowa. To kagi kalo bila. To bila okodich. Gingiyo ni gini utingu dhano excess. Ok gingiyo ni gari ni begin. Gingi insurance. Sani Victor sama wawueni. Gichoka choke ndana. To gidi. Gichoka choka to gidi. Ere yo manye upinje godo kang makare ma di chungo masirni matie kongi mawa kendo weyo mire gunda. Magi gin gik mano onego bedne gitudore gi jopiny. To gitimo research makare mondo mi gino dhio konja tend piny William Ruto mondo mi kik Kenya chak yudre kama nyo yudore cha. Kama ne waaye ni. Neke chalo gima remb nyithindo gi uchwer ka yem nono. To kichaki dugi yenge kama senior jei kelecha. Nito omenda maromo nade ma ng'ato nyalo bedo go mondo moy koro winyo romo.
moko nyal manyo tich kendo
to na duga kwanyo gimoro achiel e wachno Victor ni dhano wadwe puothi
joma nigo bende mimedo
joma nigo bende mimedo to dhano wadwe
kata momo wach kamano
dhano wadwe puothi nikech kanyo michiemi koro japiny ng'e ni jatelo minenono mjumbeno in e puothe Waziri no okawi kaka puothe nikech mano puodho mopuro koro jok manyo nigo menda mathoth gi Victor jogi ok bi ni gidwaro menda
mano loch gi governor
gidwani gibi girit mwandu magin godo koro ing'e ni sama in e power tidwaro tenda moro to in waziri kech gin go elini to nyalo kawo simu moro to goyo to wacho ni mano wene je mane gima duogo jogi ka jogi ok duog ni jogi dwaro menda Jogi duogo kaka ni winjo king'iyo paranya ting'iyo jo tipenjo gi penjo mag mibadhi jok mane penjo mag mibadhi ok odwa gedo kuom Kenya neno pio wandaye to gi Joana Mbadi mheshimiwa to jogo paranya king'iyo nikech kata ka ne pok vetting ni otimore to nyo nitiere weche moko manyogore ni mbetre mar Amerka nyocho chiwo siem ni nitiere mawaziri moko mobedo nominated ma ok giwinj ka gin godo kare monego bedi timo nade to giko ni jogi di puodhgi te kendo Victor joka ne ok da dhogi joka ne kala kala kacha mana kaka ng'ato ok diwuoth duk nyaka irwak nanga koro macha ne gidhi rwako law od bura to onge dayo dhok manyo otimore kacha maliche mokalo ni ne waparo ni gini nyalo loko ngima jo Kenya nikech nitiere gik manyo omiyo ngima nyo tek chien ka to king'iyo kaka ne ipenjo gi penjo mabende giduoko kizungu wacho ni so casually ka gigoya goya mbaka be ok chal gima lich negi kiduogo kuom Kindiki kae Victor achiel kuom penjo mana geno ni wajumbe wanyalo penje ne en penjo mane openje lakini ne ok gikele yo mowinjore wach ID nja wawuweka wach national IDs ni joka penjo gi penjo to ginono gimomiyo doho ochungo gimomiyo sani nyaka nyithindo mantiere madonje mbalariany onge gi kipande for the first time in Kenya dhano thagore ma jok manyocho pande gi olal ing'eno pande ni midwaro gimoro moro idhi e bangi idhi e bengi idwa yawo akaunt help gigi omoko to no penje niya ang'o mamiyo rochruok ni nitiere tiwinjo koduogo wacho ni koro mae en okang' mar ariyo madoho ochungo gini to Victor E jumbe ariyo mokalo, wan e riwruok mege mag civil societies, ni winjo ka nuwa penjo penjo moro kacha. Nitiere wach mokel ni ID ni expire bang 10 years. 10 years ID ni orumo. To ne onge mjumbe kata chiel mano penjo wach. Manyalo paro ka agocho na chiel kuom jodito mag ODM, e log tich mar ODM, masa moro kanya luo nyinge. Tanyiso jatelo ni goch ne wajumbe uman kacha. Ni nitiere gima chando jopiny, Ewi wach ni to bende ne nitiere public participation ewi wach mar ID kogik higa apar to expire. Ma penje ni para ni kuom dayo moro ma samoro ti mantiere kowak kacha man gi higa piero aboro piero abiriyo
to nego yudo kata mana pesa mar inua jamii
yes. ni koro ID ni expire ni nyiso dayo ni no dhi e county headquarters mondo dhi renew renew ni bende onge guarantee ni obiro bedo free
En alufachiel.
Alufachiel kuom dayo ni, en pesa makore lach. Koko dwa chako wuk, to en ja Kenya. Koro, samoro ni winjo kagiwacho ni mano e kaka pinje molony, gi pinje moko kia ma otenwa, timo. To bende bedo ni, kaka pinje go time, oko ulo ni no da dojo Kenya, anonge kama no pinja. To kata ka oko pinja, kia kata negi penjo jay. To kata ka neogi penjo jay, samoro negi penjo nyara.
Anonge kama no pinja.
Okay, samoro kare hii,
nibiyo jay. Anonge kama no pinja.
Anonge kange, anonge kama no maisha kad.
Koro, malichi moloyo, Victor, nyara wila togi jay. Any gini kume omoke rot because of lack of public participation. No nego bedne giketo ya ten migao mara arita ni etago maliet mondo miowa kacha kaen giduo kiwachni. Koro mana kwanya kwanya chiel manyisi ni tich manyo wajumbe wao tiyo kacha. Onge kata chiel negi kao man allowances, man sitting allowance kaka pile.
Ero kamano. Abro duo kendo nyakwara mkajuang watch man mibadhi niendi kod kaka Jalopo speaker nyocha oloso mano Gladys Boss Sholei Jecho Loso e wach mar barua mane EACC onego bende koro puodho godo jok ma bende biro e panel kata e vetting committee mar bunge mar piny Kenya. Wach ma osekelo ywaruok e kind office mar ODPP kaachiel kod office mar EACC ni to ng'ama nigi ting' mar puodho ng'ato e wi weche mag mibadhi. Unyalo paro gavana ma Kakamega County nolero ma ong'eyo e wi limbe manotim e lok tich mar EACC ma Nairobi kaendi. Kete mana kawakawa ywe matin nyakwar Mgajwang, waduogo iparo nade e wi chenro mar piedho joma ogwel ne rito lemo mag migepe mopogore opogore e sirkal mar Kenya Kwanza. Be nochopo dwachi kaka ja Kenya koso ne jo od burago orem penjo penjo moko ma isebedo kigombo winjo kaka ja Kenya? Kete mana ka.
Kindu Thapki special.
Introducing Thapki in Kamba.
Thapki, kwani wamba goyu?
Koma lukaitu selewa.
If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way.
Wate ni mwetuzu? Nekatoloke?
Nindi umwenda? Ndikwenda umwewa, ndikwenda kwenda ya nalusi yenu.
Ntakitali ni etie, andu taitu toa kwa tandu matu endeti na angoe mwetu bwa amituki.
Watch Thapki in Kamba on viewsasa.com.
Asi, akamba netu abike wa.
Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Nyakwar Ramogi, ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi, bende kama ne gikalie weche ne dong matho.
Una nigo kot kamoro kachacha nogoy. Asama dwa wacho wache togo koto tujibiro te.
Noero sort out dispute.
Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. Togi timo ango, to mose nindo, anyola gi paro ginade.
E gini mose kalo ne gin jok maideo, to kata mana segande gibende ne uoro. Gisani awuok koko mar manyo gi kata mana anyola margi mondo wami mathoth kama gintiere.
Riuri kod Walter Nyambaga kao kelo ni chendro mar gin kanye. Tichangwen sadeku tieno. Kick bye. Ma e chendro makelo ni Danji Maliet. Ma e chendro makelo ni weche mamolo seche duto.
We are only beating you.
Kik od belo bay.
Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore.
My chendro makelo ni duond ya wuoto nagi.
To akwaro were bende kiyudo matin matin kiki chamte.
Ikungo.
Ikungo.
Duond mine.
Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo.
Mm-hmm.
Support.
Kodo hala.
Gimotimo as a fashion house. We measure in both ladies.
Mane mbak ndalo, chakre wuk tich nyaka ticha bich, saboro diyo chieng. Mane Ramogi TV. Nyakwar Ramogi.
Regulation, okodhi thurugi milu wangini public participation.
Otiegi.
Be ikuri mardonjo matut, eweche madongo, e Uganda wa.
Vibadhi, ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this.
Wanono weche siasa, kodu weche mamulongi majopi.
Samaki kwa wagigo nyaka japuru. Nikechi japuru ni, oburo puro kande ni, otele kane.
Buch Jopin, en kama wamiopek paro kachel kod nonro maintire godo.
Mwani kichike mabeo matayo gigi waduto te. Ogdiangu watnya every time kanga atoduwaro to waloko chike.
Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonya kachi dendo nombija taya nyakuwa reguwa kocha pesa. Wanere kenuwe.
Tichadek katichadek, sadeku tieno, Manera Mogi TV. Tu
Tugo koro eka iyo chacho.
Party is a party.
Kagik moko medo mana fwenyore, tongi mabende, medo bedo mateke boma maduo.
Gimora mora manyasayo mea. Okawene jachie.
Yud more ngimani, kokalo e gik matindo.
Ayo, ngeke mwaluoro bwano chieli chunyeni wakete pilo wacha.
Nya nengi manyarko chia. Kudu siepene eka chel kod jodgi.
Kata letre njere ya elak chogo.
Ok ginyal wei ma ok nyiero.
Alo kaero joma ero walo. Alo kaero matumanyisa gikmoko.
Wenda
u. Nyarko chia. Ticha beach ka ticha beach. Sa chiel gidakika pra beach ga beach utieno. Manera Mogi TV.
Penji laktar ko kalera Mogi TV ngima en mwandu ilunga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'.
Bana kamano nya kwara mugajwang kaka pile ma indien chendo bende mio ya piny thuolo mar oro ote mare kod paro kaka en wuono neno weche mopogore opogore mabende wamule chendo ma kaka wanene ote nitie ka Abdalla Markatita yeni muma wacho adier podi mio mana joma osechamo piny tich to joma tindo mosomo nitiere awuoro Kenya ni Odero Agunda Musna Jay Bonyo nyocha waromo kode gi Fred Soja kod chief Kamoro ero kama na enya
nicha wan Kamoro gi bwana Moro ni Alex Jawaora
ngato penja kanito ang'o momiyo net worth ochuno nyaka penjo ten migepe mogwel Felix Ojuaka kani Asset Beach penjo kamano machalo kaindi bende penjo kani makajuma awinyo malera enya kenda mora nyaka kukolo moko kuom weche manitire kaka wanene kanyo ni the vetting fell short of the real vetting that was merely ambaka mar peers and jomanie class achiel bracket social class machelo ka endini why was governor Makakamega Machono Wycliffe Oparanya uncomfortable to express himself especially watch mar limbe manajo yesis not temo donge macha nena na miriambo ma odichenga langa Kendrick Omolo kawo Kisumu Kanyakwar penjo kamano machielo wacho ni story mar governor machon Makakamega e wach mar vision 2030 diri mar wach en nango donge apa ni professor Peter Nyang'i Nyong'o na chiel kuom brains behind vision 2030
oparanya
bende okay ere kaka Johanna Mbadi biro rakore gi cartels muma kuma fuanda ministry mar finance okay Odhiambo Joseph Kombo Maradego Agulu Vioje Mosna Jatelo Jay Bonyo Rosine Obala Nyaminu to kod governor Amor Gitwak maukelo ne Uganda Amor ahinya kendo Mogi TV Pekmeli ahinya kendo en tipo man gi lony mararieya ahinya e piny onagi meduru mana golo doke ito ganda pile ka pile. Victor, ere gimomyo joma nigi mwandu podi chako mi pesa kendo. Can they on the same platform wacho ni osara gi allowances midhi migi, they can commit to other courses. One, medo kwan JSS teachers nikech JSS ka ema sirikalo miwaro deal. Nyithiwa iti woka ka guinea pigs. Watch malit mokalo. Otherwise, Amor gi John Mbadi, kachel kod Opiyo Wandayi. Gima Opiyo Wandayi no odwa gajorego, en wach mar duko chien, wach mar lal mateko sitima. Gini nota mo kata jo mania yi Kenya Power kanyo. En rieko mane ma en go, maudhi konyo go.
Kao sola.
Sola. Sola iduoko.
Sola nyale.
Sola nyale. Hiro kama na inyo. Utimo moko bende wacho ni, Amoso ukanyo, aneno umoska negwenge magasumbi romka, ero kama na yenya, machielo kaendi oorna moro kaendi marabora kabisa iluonge ni Dominic Oyugi Jakadawa. Ni I wish you would co-work gi governor Giroslin could advise William Ruto to avoid sunroof pronouncements after elaborate church services which are private and revert to state house official statements as Gen Z's made him to do so.
Omiyowa tich matek. Mano be tij wadier.
Machaja siasa.
Apa ni kana gidonjo ne gyo chuma be ni siasa en gi deputy ne gibogo siasa.
Irukamana yenye. Dr. Oliver Waindi wacho ni I support the trajectory of professional groups especially from Luo Nyanza asegombonde. Dr. Waindi nene kamano. Aito Mugik obena somoka endi wacho ni maka juma oyaore oyaore. Watch mar independent power producers ni it's a thorny issue. Ma nominee none go benye yudo background research mare mokuongo one ni to gin jok mage mokuongo to penjana rosne donge duale mano wacho noni nothing is wa joma ne fund al shabab beno se golo gagicha
mano be pod ni e chimni
tene mano rito migao ma defense
ni e chimni
okay joma dongo jopinyu wuoyo gin gi weche bora ka weche kinde ODP sisi nigo korido apuodh jotelo gi abiro chako kodi sini aje ibonya
ero kamano vio jai apa ni gima timore wacho paranya ni ene gima nyiso kaka Kenya ni kama rach nikech EACC ne wacho ni gimomiyo giluo paranya magin gadiera no paranya no bedo gi mibadhi en ni nitie contractors mano mi tender county ma Kakamega to contractors gi noduogo mochako miyo oparanya gi kembe jaode moko pesa magipenjo ni to pesa ni miyo oparanya nade to pesa ni miyo jaode oparanya nade to ni miyo kembe mitudo gi jaode oparanya nade to ni moro bende nitie deposit ma kambi mano mitenda uketo kinyo godo ot moro karen ka mane penjo mane gidwa kuom ngawa Wycliffe Ambetsa Oparanya. To giwacho no Oparanya no komeo giduoko malongo. Nikech VOJ sama in office to imia tender. To pesa mora gole kambina maduoko ni. To kanyal wacho ni pesa ni nami initimo nade. To ilibendo kinyal wacho ni pesa ni ni kwaya ni dwa timo nade. Mano ngiso mibadi. Mane adira mar wach. Mano ngiso mibadhi maonge kiawa kanyo. Tineno ka ODPP to wacho ni ooyo. Gik mano wacho gi. Wano koti mangowa okocho munuwa yo maber. Dogu time nonro. To EACC golo malere. To koni tarik pakama. Nomi ngani tenda. To chule pesa tarik makama. To bangda ladek. To pesa mo chule ni. Ugoli ye moko. To pesa ni oduogo ir ngawa, ir governor. Wasedak Kenya ka kendo wangeyo. Kaka gik moko timore. Enga ni mia?
Tamia.
So ema EACC wacho ni wangi records kaka gigi no timore. Emo mio wangi diera. Ni governor machon makaka mega. No donjore angowa, emibadhi. Nikech mnabange. Kakoro jo EACC osemake. Ma EACC osedhetero kwa ekot ni nitiere account ne moko mondo timang'owa uchungi kikodonjre godo. Eka ja contractor chande odhieke doho moro Bungoma. Todhi, todonjo, nina holo governor machon makaka mega pesa. Todagi duoko na. To EACC wacho ni, to kangani nose work office. Higi dweche turi. To kuwa secha kupenjo penjo gi. Mabende nyaka wamake eka kori dhie court ni ngani neni gi pesa ni to dagi duoko donge mano utemo umu kit pesa mano timang'owa so an kipenja en ni lweny mar ODPP to gi mar EACC ni en lweny ma keto Kenya kamarach nikech EACC emonego bende timo investigations to gisewacho maler ni neno kata ko paranya ipenjo toko ni en poko ndiko ga statement to dwe mar aboro actually en higa achiel
dwe mar aboro
higa mokalo
tarehe 23
23rd ne en ka EACC ka modhi mondik statement to mowacho ni okondiko statement no ng'ama nowuok mowacho ni nondiko statement ne gin ji ariyo yawuot Siaya James Agri Bobo Rengo
senior council
to gi Paul Tiende Amolo senior council magi mane wakinde Ambetso Paranya kanotere ka EACC magi wacho gin giwuon gik mano penje gavana mabende gik mano penje go mane giwacho go no kawinjo ka gavana wacho ka nino penje
no wacho malara nyene no dio musimbe ya wote nyithinde mane no make gi jo EACC okonyal kata mana paro ofisa mano biro timo raid ya ode
nyene gima ji kia ni sani piny olonyo to nitie gik miluongo ni digital footprints picha mnamigo ini vioje kita simbi kanyo kigo picha kawuono to dweche abori brono ka simbi ni koni gimoro ni memory picha ne nigo kama nigo esa kama nigo bro wacho ni gigi nitie records gi nitie emomiyo nyok en gima ber ko paranyo bet kacha to wacho ni nodhi omo simbe to wacho ni gik mano penje to wakinde ne then no wacho maber gik mano penje kaluwore ga accounts mage gi pesa mano yude ode kuber
ge wach nikech nitire gi magavana no wacho ni ong'ama luoro chik kendo nyaka domo gik yale ni oyude gi ketho
ingeni mano to wacha die nitire fair administrative justice
yes.
Mama no to chik wacho to pile pile wacho gania gini nochako 2013 gi yero mar Uhuru Kenyatta gi William Ruto mane ndalo go ne diplomats wacho ni choices have consequences omiyo ndalo ka ne wase water down chapter 6 nkech magi joma ne ni cases EACC to nowach ni nyaka cases tiek matwege eki nyalo tam gi chung kaka president gi deputy president vetting mokuongo mar cabinet secretaries Maguru Kenyatta 2013 dong weche no wuok to bunge noti mangowa no puodhogi makata ndalo mori arrange serikande mokelo jok moko be penjo ne nitie no puodhogi serikand William Ruto mancho chako go cabinet mano dissolve kani neno kanono nominate achiel kuom jok mano nominate nen professor Nyuguna Ndung'u mane nigi report moved adopted gi wajumbe e oto mar bunge mar like regency nentie Delaru nentie central bank mane wajumbe mopuodho to mano noket tenge moyudo tich Aisha Jumwa ne nigi case mar corruption mar CDF ne nigi case mar ng'at mano neg MCA to nopuodhe Linturi Mithika ne nigi cases adima kanitimo ne vetting to wacho ni okonya paro ni didi mosedhi e corridors mag doho en ngima ne revolve e doho to nomiye tich koro miyo ka koro wabiro koro wawacho ni maro paranyage ne ni jogi luorore inge ni onge kaka you can take with one hand to koni to kuchopo ngama chelo to wacho ni koro we apply nyako wabed honest and have malagi mababo siko ni national conversation wadwa fight mibadhi koso wadwa kete cosmetic mi deal godo ka en ngamo kitimango okidwar kata ko paranya ne ntiere gi shida ne king'iyo list ni nitie ji mang'eny kama nigi cases mag mibadhi nigi cases mag nyaka mag drug trafficking mani nitiere chon mapod nitiere report kata kidhi e US embassy iyudo ka nitie jok manigi list tiyudo kama gite onge ngama timo nade wuoye to ka watieke case mar oparanyani sani oke mokuongo mwaneno ka EACC rakre gi DPP ne waneno kata sirikal mokadho cha en mana ni koro sani to level makoro ODPP office no chope ti wacho ni koro chope a point of no return nikech cases te manyiche nitiere kata manche sirikand ni oyudo te ogwetho ko
nyaka mar rigiji
manyocha mancho gwetho ko mugik ne mar mnaji balala makata EACC no wacho ni negi kia ni keso timnade owito ko koro aparo ni sani conversation monego jopiny obed godo ni office ODPP ni should we have it
ero kamano
kanye maparo ni jopiny onego be ni penjo ni do we need it there
mia penjo mia paro kaka jengar bura na osiemo prosecution ching mane ngado wach mar aroro kod kimwerer utugo kodwa uketho sa mar court tuan gi buche mangeny monego be ni wayalo Fred
Victor, ingene gini weche makuwa uwe tumio wa chuny malit. Kaka jok ma ngiyo, nito Kenya chomo kanyi. Mae mamiyo samine nukuwa uwe gigi tuwa uwe get a lot of passion. Nekit Victor, gimanyo otimo reo bura chakuwa doki ya kendo. To, kani nyalo penji e od bura kacha, mang ipenji ugingat mupo goregi speaker. Ningat mora mora mapok omulo mibabi. Mondo
oting bade
to ngat mora mora mose bilo mibadi koro orewa jumbe ka to gi no minisgi Victor Kombedo odong nono kata mana sergeant atambende okodo mwenye muka muka okote
kes marichiza maria gi yesu
neke jok mane gojo gi kogno gi gi chalre Inyeo ni jo kingi oparanya gijo gite ginjo kumose bedo wajumbe. To gimose bedo governance gibende te. Kuro jogi chalre. Ma, mana kake ni winjo yesu no, wop no penjo mamachane oyo. Ngat malerie maongeri icho. Mondo uwogi. E jok mana okelo kese nyimruo. Tineno mana ka gichako uwo kachela.
Okaukidi oko ochi samaria
siya. Okaukidi mondo uginana. Ogoa nego dako mokele nyime. Nija chodi. Togi chako wanyere mana kachira chira. Konyango paro. Tembo paro chingane mani. Koparo. Koparo nyar ngato. Kangani paro. Koparo ni kata nbende ntie regine. Tonya kapadiri mabende no chung. Bende paro ntie nyatima chalkode Sunday school. Kuru dano wanyere wanyere. Dano wanyere. Eke kadano ni no wanyere orgura kacha. Emo miyo. Je yo chako kawacho. Ni gima nene kacha neyo onge koro jopiny nyaka ngi makmana ni gima duong manyaka ngi ni bedo ni vetting cha nyo obuogo for lack of a better term nyo obuogi kamacha en ni ponono jenzi uduogo kendo kata ngimodhi obetie matek ma kenyo biro yudore kama no yudore ni bang dweche auchiel onyalo ka wiga achiel onyalo ka wiga bich onyalo ka wigni buora Tonyalo betie matek nekech gima dhi gayo jopiny koro onge. Nekech ging'eyo ni od bura dhi timore mana kaka timorega. Mogik e wiwach ni Victor, king'iyo Murkomen, ng'iyo Mbadi, ging'iyo gi jok mamoko nyaka Alfred Mutua, jo gin jok moseng'iye pigni, gin pi ma gitugie. Emomiyo ineno Mbadi no ong'eyo. Maki ngiyo wach mana ochwado godo joka to koro igien tere ng'ama ng'ama interviewe koro jima je wacho kacha ni to odonjo e sirikand William Ruto Mbadi for example kata jok mawuok e ODM gi gidonjo e sirikal ni tipenyo gi ni sirikal ni en sirikal ma most of policies gi gin gik mane ukwedo tiwinjo ka koro king'iyo lawe ka koro no otieko tinno ka lawe dwacha kudugo maratong ratong e madwa chalo gi UDA cha mae manyisi
ogengene machunga be kochek ahinya machinga segoe koro kore maratong
koro mae nyisi ni ya juma mokalo no wacho kae ni Mbadi ka ne en ja Anglican kuom ranyisi kato bed ja SDA to koro obi kuom ranyisi ochalo ng'ama dhi e din machielo kata koro odhi e din mar lejo koro nyako dhi yie naglake nyaka nage nikech UDA inagie ji manu kuom ranyisi koro mana ka kiwinji wacho ni ground jeye wacho ni ground opogore Victor jogi kose donjo kacha jogi chalre ngat modong kar kende en mana japiny to mane mo mi winjo ka wachako kwa wacho nango dano wadwe puothi
ero kamano dano wadwe puothi nyakwara mkajwang wago kang mor machielo weche porthoth ka Ang'eyo ni Mheshimiwa John Mbadi weche mariti koro ng'eny. Juma mokalo chien bende doho nowito oko chik mar pesa mar 223 nyakwar mgajwang. Ma en ma gima bende serikal masani ne geno tiyogo. Mar neno ni chenro ma serikal okomoko. Ni mar chenro mar law supplementary budget be osebedo ka dhi nyime kokalo kuom committee mar budget kod appropriations e National Assembly kanyo. Tiende nang'o senior? Ang'eyo ni weche mag omenda ka ma en pawi ahinya. tiende nang'o ne ja Kenya bed ni court of appeal nowacho ni chik mar pesa ma 2023 en tok katiba mar Kenya.
Nisi ni gik ma serikandene timo mang'eny gin gik maricho. To gin gik mag agoko. Nikech ok gin gik maluo lai moketi ni nyaka lu. Itime, to richo duto mag serikal ni timore e od bura. Nikech od bure manyao gik maricho aina. Nikech king'iyo Finance Act ma 2023 ni, bende mna kaka ma 2024 ni nuagoe ko Kenya kwa wacho ni gini. Gini ok ber. Gini rach. Gini nitiere gik moko manyoree moko moko chomo laini maber. Duge uruchien. Tunokonwa ni mupende musipende. Nokonwa ni mago jo Azimio ema timang'owa ema ywak. Jo Azimio ritere kandegi. Emomiyo kane ji odhi e court, machiel kuom gi ne en Senator Mabusia. To kata mana Azimio bende nobedo enjoined e case no. To ne gikwayo doho maber. Ni ooyo, gik ma gini oketo ni, gigi ok olu yor chik. To kane High Court oyie kodgi, to sirikal oringo dhi ang'owa? Court of Appeal. To Court of Appeal bende koseneno mowinjo, to koni ooyo gini rach. Gini ok oluwo chik. Temomiyo kata kanya giringo gidhi e Supreme Court. To Supreme Court okone gini winjo tu winjo u, lakini stay orders man udwaro. Mar mondo Finance Act ni dhi mbele gi tich kapod wawinjo kes ni okwa bimiyo u. To gini duoka chien gima nyowa wacho juma mokalo ne John Mbadi. Nikibed ni ma e, ofis momiye ni, et al madhe dehe. Nikech odonjo ofis koonge gi Finance Act 2023, oonge gi Finance Act 2024. Otiyo gi ma 2022. Mang'iso no osuru mado choki gi 2024 ok bichoki. Osuru manye 2023 oyie mondo gichoki. Bende koro gidhi timo ang'o?
Ok gidhi chok.
Nyiso ni koro gima ne rigi ji wacho ni giyudo ka onge gimoro. Mbadi ma koro nyaka wache ni ka e adonjo tayudo ka onge. Nikech dhi bedo ne matek. To mar ariyo, king'iyo gini vioje, kata bedie ni nitiere maricho mane oketo, mane miyo japiny bedo gi pek kabisa. To bedo ni doho bende timang'owa ogoleni, bende koro nitiere pek moro ma japiny dhi timang'owa. Dhe yudo. Nikech nyalo paro king'iyo gik moko kaka money transfer kuwuok e bank, ne gidwoko excess duty mare to apani 15%,
VAT on fuel,
LPG gas, girigo.
Personal income.
Yes. So nitiere makika moke iye madhi hinyo jopiny, kabed notimang'owa kako goleni. Lakini ng'enyne to en ni nitiere osuru moko mayande choko. Manyo hinyo japiny ahinya, manyaka sani kaka koro Supreme Court owacho ni ok migi stay order ni. An ka ber, to mokwongo ne en VAT mar petrol ni. Mano ter to 16%.
Yes.
Finance Act 2022 ne en
8%.
Koro mane madegi kwongwe. To gi income mar ji manye gikoni nitiere bands makoro keti ma ji nedhi chulo suru mang'encha. Macha bende gitima ng'owa gi implement. To chutho vioje, gigi dok e mesa mar John Mbadi CPA. Ene makoro nego chak wuoth manyien. Mana first mare. Kaka principal advisor ne jatend piny e weche mag omenda, udhi obed gi jatend piny. Nikech ang'e ni muma to chamo tich abich, saa adek okinyi John Mbadi bro yudo kosechamo muma. Mana ang'eyo.
Ma bendera osechung.
Mosechung. Ma ema koro akone jogwasi ni tuang'uru suit. Tuang'u suit, unyiew firimbi, unyiew vuvuzela, saa adek e wang'e. Chieng' tich abich, tarik ochiko. Dwe mar aboro ni. Ai John Mbadi ng'onga. Osechamo muma. to kose chamo muma to bura mubed goro mokwongo bed gi jatend piny to kene ni plan na mar treasury tadwa ni support ai plan ni nikech konge support mar jatend piny to gigi okobete mang'owa okobete so finance act 2023 onge finance act 2024 onge ngiso ni serikal nigi bugo manyalo romo bilion 900 majon mbadi nyaka many kakiti mang'owa kaki iyudo mondo tije serikal odhir maber
Victor ingeni kiyena kama jay kile godono William Ruto ni matek mbadi be ni matek tugigitei kelo gitamruok winjo wach tamruok winjo wach majogi okwinj godo wach e finance 2023 ni inyalo paro public participation mano otim ma kaka wabede kaka wanene ne kaka ne wawache to jomoko no wach ni mago analyst mag
Azimio
inyalo paro ni almost dana alufu achiel gi wigi mano ochiwo pachgi to kendo jai kae no wache ka ni maromo atamalo chigni pirabirio piraboro gi wiye
no kwede
to William Ruto gi kamalerie gagoko odhi adhia makoro gima ne duogo tame kende na gimoro achiel ni Raila duogo fwenyo ni onge sirikal mateke nyime mano kende kama koro ne gine dine ok bed ma to gi jensi mogo ibre to kama duwa goye godo ne jay kapodoko or lose that line of thought ntire wach mano oket ka eme wacho ni housing levy cha ingine housing levy cha ne nitire
a finance act
2023 matiyo ni choko mose chok kate gin choko ma illegal makoro ng'ato nyalo dhi e doho mondo wach ni pesa mose chok mani ikaw kuome kate ne gin ma okaw tok chik nikech doho wacho ni finance act mar 2023 no ok onego tigo koro ineno ka sirikal jodwanyore gi chuodho to jok mamiyo William Ruto donji e gini pod gin mana jood bura mi winjo walose wi wach gini kech dine giwach ni aa gini ogik kama tek nikech Victor koro yudo ka ng'ama japiny odong' godo en mana doho kende tok sirikal maber ok ochuno ni gik moko nyaka dhi chung' manie doho nikech samoro ne giparo ni doho bende gidhi bulldoze
mano en rem mar Justin Baden Muturi chief legal adviser gie kinde cha
but ing'e ni kar housing levy ni ing'e ni chik ne ntiere mane gichako gikele bunge mar affordable housing act koro macha cha nikech mokwongo cha ne giamende e tax law
e chike mag usuru
koro mae
matene
na chik mochung' kende mane wabunge okawo
nikech kod nowacho ni gini nyaka los chik moro e bunge kanyo
koro mar affordable housing cha odio umogi but moko mane koro medre e chik mar finance act ni to ohinyogi tanto kata kapodi penjo ni gini ne to mar Justin Muturi kaka Attorney General tidogi penjri ni mae chik mokwongo mae finance law mokwongo mar William Ruto e bwo serikal mar Kenya Kwanza ka koro mae makoro do kweo oko machielo ni en owuon no reject koro idogi penjri ni nyaka nodonjo office tarik dwe mar ochiko tarik 13 to koro karosebet kotayo Kenya nade. Ngech ka koro mae finance bill mokwongo madino wacho ni koro mae madino tego godo kong'iyogo mar uhuru mano kaw transition cha. Ngech koro sani kwa wuoyo kata kane jogi odhi Supreme Court nok giyudo orders. To ne gidhi appeal. Manyiso ni kama wabete sani chik mwatiyogo en mar Uhuru Kenyatta. To CPM badino wacho maber mwacho ni there is no lacuna in law. Manjiso ni onge gap. E chik. Tan pila sebet kaka wacho. Kanya bete ni ano kalony kokil. But awacho ka pile ni angomo miyo iga ka iga nyeko obedi gi finance act.
Ka onge fork.
Angomo miyo wabedo go iga ka iga. Nkechi iga ka iga no kitime. Timedo to sani ni injo kataka control of budget wacho ni watimo gimilongo ni budgeted corruption. Kadi ne bed ni wadonga donga gi chikwa mar omenda no to wang'iyo ni to pesa mwakelo en marom nade okapa ni dikoro kaka serikal wantiere kama wantiere ntema ni winjo ka CPA wacho ni oko chuno ni nyaka waduok finance bill cha to wanyalo ng'iyo sections mane beyo maja Kenya ne onge godo gi shida To mae duoko wae wach ma wasebet kwa wacho ni sirikand ni kata William Ruto no iye. Ni shida gi maduong en communication.
To duok margi okosebedo kaben.
Okosebedo kaben. Agogo ni mbele moingo kaka giwuoyo gi japiny. Nikech kadi ne ginyiso japiny ni aa. Kama koro wagwenyre kae en achiel ariyo adek. Kara waket magi tenge mondo modong moko muonge godo gi wachni. Kara wane kaka wakadho kapod wawuoye moko gi. Ineno. But ineno ka gini ne giwacho ni pass in whole.
Kaka eno te
nyabuwa. Kaka eno 69 clauses. Korido 69 gite owit oko.
Nikech nowacho ne MPs mag Kenya Kwanza. Ni abro deal kodu kadipo ni idhi ataro gi dwaro na kaka president.
Koro mago dine giweyo ko aya. Kendo mano duoko wa e leadership mar Kenya Kwanza, mar bunge. Wasebet ko wacho gini pile. Nito William Ruto, mana kaka sani no dissolve cabinet ni. Onego be go back mondo ngi nito joma oketo mondo chung ne bunge kae. Be gitiyo tich ma onego gitin. Nikech kata finance committee no. Nineno ka chairman owuon nodhi mowacho mabe ni wan waketo osuru mar mkate nikech mkate kela ng'o wa diabetes. To kane ji odogo wacho mani ushuru moko kwadwa to onyiso gi ni kuyudo ka Kenya pek to dhi uru Uganda. Koro mae ng'ama onego be ni ema lombo japiny. Nyiso japiny ni ooyo gini to kaka sirikal watime kamae mondo wane kaka wageng'o fuok matima ng'o ma wantiere go. John Mbadi nowacho ni oneno ka treasury kacha cha nitie floor 14 makanyen media center. Mowacho ni media center no koro dhi bedo operational osebedo ga kaen dormant. Waparo wabro penje mano kaka no omiyo commitment japiny. Ni mano ema koro bro bedo ofise maduong moingo ofise mobete no. Mapile obro bet kotudre gi japiny konyiso japiny ni achiel ariyo adek ema timo. To kama fuk nitiere kama teko nitiere be onego nyis japiny ni en kama nikech kama entiere sani gimoko wachuno ni IMF bego odi gitoke kocha cha nyiso ge ni ya finance bill to kata ka nchugolo okwadeo wadwa pesa wa nikech ne entie advisory mane gimiyo serikal magi nyiso serikal ni kudhi mbele gi gik mutimo gi to ja Kenya dhi e ndara mano otimore. Koro magi gik manyaka en be oriure mondo wach ni kata ka dhi timo ma mate kaka chik nitiere. To be onya nyiso sirikal ni we don't need to have a finance bill iga ka iga. Wangi ni kuonde mage mo wanyalo ngiyo, mo wanyalo yudo omenda, mo kwa kelo. Nikech sasa ama finance bill ni obiro, nitiere akrimoni, jidi street, ango matimre. Koro nyalo medo pesa no mo kwa kelo finance bill iga ka iga.
To gimachilo Victor Mabende, nitiere gimanyara wilo wacho kwa manyo John Badio wacho. Kar communication kani. Muwe ukuwa media center mantiere 14th floor. To nitiere gima important manyo omedia. Kanyo wacho ni tudruok masani, ok nyal dhi mbele gi, ok ginyal dhi nyime ahinya gi the traditional ways ma communication. Machalo manine no ipako godo Daniel Arap Moi, toro tich, gi mainstream media kende. To no wacho ni odhi embrace tudruok masani, machalo kaka yore mag Twitter, mag Space, kunde manine no jok matindo tudoreka. Mak mana ni gima nitie machielo Victor, masiri kende gi, ahinya sirikal mar William Ruto ni. Gi take for granted. To wawacho ga pile, e kaka wanene ka. Watch mar public participation. Jopiny ok ofuo. Budget e katiba masani kaka chakore, onego be ni en budget nikech masani dwe mar ochiko ni mbako sechakore. Tiyudo ka seche moko ken mana wach mar communication kende. Wach mar ago komi winjo wawacho kaeni. Koso kao pach jopiny. Nikech Victor, ingeni kalao nyarawila ni. En ralum, kaka kore en ralum ni. To kata dhia were mana oko kucho no rachara. Kata dhia communicate no rachara, machalo nade. To gima rach, rach. Mano mokuongo. Ingi yoka finance bill 2013, makoro kumi umokerotu.
2023.
Yes, 2023 ni. Sectors teno ogolo pachigi. Kibiro jo sector maro ala. Kibiro kepsa. Nochi opachigi. Jo fuambo. Nochi opachigi. Sector gite nyaka content creators. Mama eka manine no muti nini nocha kore godo. Tone oku winjigi. Koro gimambadi nyaka kuongine ni kopo goregi communication. Nekech okinyalu wundo bende jopin. Nekech kano biru kumu wundo jopin. Kani wacho. To William ne doge riek. Kendo koi do wigarika uwe. To pinyi lich. Makumana ni komi ifu ulo matin. kisewacho to jopiny yie bang jumbe ariyo iwinjo ka nikech lack of communication to gi lack of oket gik moko eler kijende masani gi to gi piny kaka ji nitie dhano fuono gik moko kata kapok ikelo ema kiny ng'ato dhi manye gimoro kare marach mopandi eiye kacha to kosegole oko to ketho gini te Ora dir mantie ni gimora mora mitimo mondo mi gikony William Ruto ni nyaka kao pacho jopiny to ok mane county ok mane serikal mamalo nyaka county level bende koro serikal nyaka wuoth gi jopiny ma jopiny winjo ka gini no chak kodgi iwinja koro en wuoth madhi wang' achiel ma ok chal ni dwa ni mondo mi gilos chike ne jopiny to jopiny loso chike kata chik mar omenda ne gin giwegi ma pachgi okawi mano kende ma okony ema dhi konyo to koko timo kamano to mana kaka Nyarawila wache ni ma ema dhi bedo gima kizungu wacho na poisoned chalice
otek kabisa koro wadhi tiyo gi finance act mar 2022 ma transition period e kind president Uhuru Kenyatta gi president masani William Ruto en kama tek ahinya koro mgajuang wan gi geno ni CPA winjo kendo weche gi te ni
emesani kar tudruok e lony manyasani wachna ne Luke Awich Samuel Awich ni wageno ni CPA dhi donjo TikTok
nyaka
gikete CPA TikTok potent flow no margi wangeyo
Luke Awich kod
Samuel Awich
wood kolwa Kisumu East winjo wach jokano winjo wach jokano ariyo achielo gahe achielo nyawadgi
mago jochumbo
Giyakaginyis
nyang maber mokalo mopogore kod mano nyakoro mgajuang ng'eyo ni wendo mar jo ODM okelo fuok ne duond bura mar ODM e bunge kaachiel kod e telo mar party owuon lendo manyocho gol kor juma mokalo chien yango ni Junet Mohamed mjumbe ma Suna East manyo orito kaka jago poro e lo kweth manok nyo mi thuolo mar bedo jatend kweth manok e bunge mar piny Kenya ka okao kar migosi Opiyo Wandayi jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ema koro biro mako lemo kaka jago poro e lo minority e National Assembly kanyo wach ma bende Wiper ywak ni nonego mege ni ber ni ODM osaringo kocha do bedo margi wenye na kaka weche nobedo e wi telo mar ODM nyakwaro mgajuang
the party will be proposing to the Azimio PG that's a parliamentary group of Azimio that the honorable Junet Mohamed take up the role of minority leader vacated by the honorable Opiyo Wandayi that the honorable Millie Odhiambo take up the role of minority whip that the honorable Caleb Amisi take up the role of chair of PSC left vacant by honorable Mbadi and the honorable Oundo to take up the seat of vice chair of PIC that ODM remains committed to the idea of a national conversation to discuss the emerging issues that precipitated the ongoing crisis in the country. We reiterate that there is no agreement of any nature between ODM and Kenya Kwanza.
Gavana achako bana kodi kanyo. Telo manyen mar ODM. Ang'eyo ni nitire gima ne waluongo ni intense lobbying. Kuom jokanyo mopogore opogore manie bunge mar piny Kenya. Kata kamano ose. Junet Mohamed, leader of minority.
Kanyo gi umo kichako gijai to wewe kanyo. Aparo ni Victor. Ma en gima nyowa expect. Nikech mana kaka kiwacho ni jochumbu ni ediere ka. To kaka jochumbu bede diere kae, party nigi wegi. Party nigi wegi. Inyalo paro ka sama ne jatend piny William Ruto ne keto koke chik mar mancha ne tayo duol madhi chuogo IEBC. To ka ne gichung' KICC kacha, tinyalo paro joma ne oriedo tok jakom.
Macha notieko weche.
Koro king'iyo jogo gi sura mantiere kanyo, to thothgi nyose yuto. Koro joma nyodong' ka ene en mana Junet. To gima moko. King'iyo paranya neni kacha, jone ni kacha, oyuto koto, kosoko yuto.
Oyuto.
Jogo teno se yuto. Koro gini kibire to mokuongo, e house leadership ka nyojo keto ODM kama tech. To mae emomiyo ODM nyocha no kuongo telo, kagiwacho ni gionge gi agreement, magi sign, gi Kenya Kwanza. Nikech kanyocha negi sign, to koro Kalonzo nyo dhe wacho ni kombe makoro dongi, onego koro ODM kwanre kaka, chama mantiere serikal. To nyo jogi riek nikech Jodi yem juani gicham koni to koni beri cham.
Mane ngamariye.
Yes. Kuro odi yem riye. Nake manaka kivunjo wazewa joni dano adui puoti. Tunyeni jopengi bende puoti. Kuro gidwani gicham kaserikal to koni beri cham. To kimiyo Kalonzo Musyoka kocha. Kiyuak ne jodi yem jochamo serikal to kendo kake gicha giluge leadership. E house kae bende gicha gichamo makmana ni kingiyo kaka gisebedo ka giloso to chal gi gima ne wawacho ka e bang yiero mokalo ni azi ginana Kalonzo Musyoka gi Wiper gi party mamoko gi gini osekalo gi kendo koro gine magitimo nene liel moseiki makoro gigo mambaka giwago gini to gini nose gini ODM osechamo mugi nikta kabire kara leadership mar ODM ni kichingeo ni gap koro dong to kingiyo tineno kam Wanga Governor Gladys Wanga ugolo joma be gone oporo Simba Rati bende ugolo joma gone oporo koni kicha kingiyo ni Abdul Swamar bende bende uwo kocha kingiyo tibiro do ni jonyo uwok coast majo coast biro kech ODM nyakati imbalancing jo Mombasa neno ni ngatma nu uwo kocha ne njo modhi koro komno ne margi Gibiro dwaro mondo mi ng'ato dong kanyo. King'iyo kom mar chairman ma bende Joana Mbadi koro wuokie. Joma Bay gi jo South Nyanza bende neno ni kanyo oromo kodgi. Gine monego gikao. E gwenge ma Kisii ka e bende Simba Rati manyo en jalup jakom. Bende koro neno ni en ema en machiegni to dhi koni. Makpana ni gima koro miyo gino bedo ne matek ne Simba Rati en ni Treasurer mar ODM mosebedo kum thuolo maloyo higa apar en Bosire. To Bosire ka biro ka jogi temo balancing to dhi bedo matek ne either nyaka Bosire we treasury mar ODM nikech dhi bedo matek mondo mi jakom obed ka to treasury bende wuok kae. Kwano ma jakom goyo kae kapukawe ne jowetega nikech sa en kwano mane. En kwano motemo ng'iyo ni to ere ng'at ma ka jakom owuok odhi oko kocha to weyo party to party nyalo bedo e lwedo maber ma ng'ato ok nyal ringo godo gi chumbu ka ng'ato dhi loko gi party nikech ng'eyo ni nyaka ging'i party loyalty ni to ere ng'at ma samoro pod okosebedo ka jomiel gi jo Kenya Kwanza ka nyocha wuon party pok ochako ka nyocha wuon party pok ochako miel gi nyako ma Kenya Kwanza ni ere ng'at ma samoro nyalo wuok e yore kene nikech ng'e party be ng'ato nyalo lal nigodo waseneno party
maber
waseneno party ma samoro ng'ato wuok
ODM nigi sigana no
ODM nigi sigana no king'iyo ya ODM nigi sigana ng'ato nyalo ringo kare no osedhi utudre kote chiemo gi joka dielo party koro mae mibiro ng'iyo ni to kar loyalty ka im chalo nade koro kae mibiro kawe Gladys Wanga tipedhi e mesa mwika ne weche tek okawacho ni en mago to koro weg party ma ng'iyo nika ne weche tek ting'iyo to bende lemo mar ng'ama miyo bende ka e kwano ni be koro dhigore ni ponono samoro thuolo moro nyalo wuokie e lemo mar ng'ama miyo to king'iyo Wanga kaka osebedo ka wuotho gi weg party king'iyo kata kaka kwano nayo ogore taparo ni chalo gima dwa kete matin ogo okang' moro awiye kete in a better position kaluwore gi tudruok mare gi jakom malo to bende kata gi jok mokiyo gi party ma samoro nyalo gomba ka winjie rumbi mag gik manie party gi to gima duong' ni Udhoudi kuonde mane giko wuokie ka bende gibiro dwaro mondo mi party oduok ne gi lwetgi.
Yero kamana ahinya. Winje ne kaka wakeini moko bende nyo loso kapokamio J Bonyo kachiel kod Roslyn Obala thuolo wakeini moko e county ma Migori kod Homabay nyo loso kagiwacho ni wang'ni en kinde mar manyo ng'ama miyo manyalo chopo party mar ODM. Winje ne nyakwar Mogi.
Wakwayo ni deputy party leader monde menwa mama Gladys Wanga. Ang'o momiyo awacho ni mondo mi Mama Gladys Wanga. Mama Gladys Wanga mokuongo osenyiso ji ni onyalo bedo jatelo. To be anyalo wacho ni e Luo Nyanza mangima kata Western Region. En e mama molaro nafas mar gavana moyudo.
Omiwa chance mondo wan bende wanyis leadership marwa kaka mine e bedo deputy party leader. Ma osenyisgi Honorable Wanga, ma currently ene jakom mar party, Homa Bay County.
Atieno se agichama mabo. Atieno se kelo demokrasi Homa Bay County. Jokome nyaka jokome magi MCS mano oyer mamine. Oyer nikech atieno gini jakom. Omiyo jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yienwa mondo miye mama.
Teko mar wakeini. Mopogore kod mano kweth moro machielo mag jo kanyo mag ODM e county mag Kisii bende wacho ni gin arati ema koro gi thogodo winjane na nyakwar mungajo kaka jodi moko ma county ma Kisii wacho kata jotend Gusii wacho ni gin gi thogi Simbarati.
As staunch ODM supporters from Kisii County, we understand that there are positions to be filled in the party. In no uncertain terms and no double meaning, indefinities and unclearness, we are not open to more than one interpretation. We demand that Kisii County be considered for the vacant party positions, more specifically, office of the deputy party leader in ODM. To this end, we hereby front the name of
Weche mag siasa gejo siasa.
Mane mit siasa.
Machunga mit koso.
Mane mit siasa.
Oh, mane mit siasa. E, siasa ma mit.
Siasa ma mit.
Okay.
Eh, siasa wacho dogi. Siasa wacho ka pile ni competing interest. Mm-hmm. Onge ngama nyachio kawuono ni donje siasa. Ni wacho ni an adwa tiyo ne jopiny.
Ah ah. Jopiny.
Imo kwongo. Eh. Eh, mane siasa? Siasa is power play.
Jopiny ga kuothi.
Kipo wondre ni ntiere ja siasa mabro koso nindo ni ene moero ja piny malo en uwuon
waduki chien matin Junet Mohamed ni en gima nigeno ne do you expect ni ene mano nyalo bedo minority leader
ingene pile wasabet ko wachoga kata senior wachoga kata Fred wachoga ni parties ma wan go Kenya ka individual individual ownership of gin ideologies sama a feel position angio party loyalty the late Kajwang nowacho loyalty passion mar party koro nyaki ngeni ngami keto leadership elwete no en ngama can even take a bullet for you ok ngama koro kose chopo kache cha to entertain gik moko mbele gi chien koro baba be sama ngiyo ki fill positions go to ngiyo ni to ngama nigi ma interest at heart mokwongo
okay
Koro kanye maingi yote dogi ngiyo ni tongat man, mane mobro ngiyo. Aya king ngiyo sanie ODM. Jok madhi ranking members. Gini jie duma sanie ODM ntire godo ma uok luo Nyanza. Koro chakogi mano then ngiyo ni kane ntire positions mabedo fail. To mane line mane giti timangowa givi tiyo godo. Koro mana poroni mane gingiyo mokongo. Mara reyo wasebet kwa wachobe ni king ngiyo Azimio. Bringing mara Azimio kamora chiel kwanza sani sani makoro gine kamateka inya nikech ODM ukinya wuotho kende nyaka gingi kaka gibro kelo parties moko gi unless giwachi ni kawuono wan koro wa divorce ei Azimio kawuok koro nyaka be gingi ni andiyo serikali to gintie tiel achiel oko be gintiere tiel achiel to ginyalo bet ka gikelo jogi nade mondo gi retain koro yudo kamagi gik ma anto naonge bura no but I'm sure ni magi gik ma kane gintiere bura ka giwuoyo to gingiyo ni to kawa miyo ngama chielo nikech mbele ka to weche dhi bedo mang'eny nikech sani ODM ni kama tek kabisa kingiyo article 108 mar katiba wacho party leadership majority party minority party kiwoke UDA chama manigi the highest number in ODM. The moment ma ODM sign agreement gi UDA, gi cross, gi donjo e serikal. Kore mwinjo kagocho ni wanu waonge agreement gi serikal. Wanu wadonge angowa e opposition. Manyiso ni opposition kape nyaka giri teno bedu strong, to jogi modo kocha chato nyaka resign e chama kuro dioro wakangowa nanga maratong. Kanyi makuro gintiere. Kori bro hido kata sani ya ichama. Kata kagi the field leadership. Ingeni saniki wacho ni Jakombro di AUC. Ingeni at the end of the day ngufu neni ya chama. Kechumano chama ne. Omyo kata nga ma obro keto kanyo ni donjo kuonde manu keto go. Nyaka bede ni jok ma bro make sure ni flag mar ODM. O the mbele kata entie kato onge. Koro gino kubingi ni ya, nikoro ankama antiere anasechopo level mar governor. Ankama antiere asesa bunge tamsa dek. Asesa bunge tamsa reyo. Maegima seti mwone chama. Bro bedo loyalty to one chama. Loyalty. In iteno, iwi njo mara mnade. Kanye kama ibro filo go chama. Koro yeah, kata ja piny to bro bet ka won kech pressure no to nitie. Kata ansani kadwaro kom rarieda nyaka manjok madhi wacho ni mokwongo an ng'ama miyo mara riyo unqualified, mara de nyaka donje chama. Eh, koro ntiere gik ma
makedo mang'eny ni rarie dok. Kimia mar ya tak.
Pero kabana ya. Seria.
Ochaka chaka chama cha.
Seria tulo in mari.
Wio je.
Yen ero ko helmet. Ngeni ka kutengenya.
Ndiro ko ni. Ngeni. Sisa mane ya kom cha ko pati wonu neni kanyo. Embe no chak mari.
Eh. Wio je. E odiem ka e. Kagi moroti moroti koni o weg party. O weg party. We go party giringa jomage.
Members.
We go party ogen members.
Ningi kamani. Are mage kamani.
So yara vilo wajogi moroma important. Ni won party. Ya kibeli loyal to won party. Won party marudi yemniana.
Migo sere loadinga.
Bas. One wagom nambaka. Ultimately. Raila Amolo Odinga Emaburu bet pengi kalam toko ni deputy party leader Ami Abdul Swamad Tameo Kejiginareo Emmanuel Wangwe Tawacho ni chairman Chairman katapani Odiso ni osetio maber ni party Badi nyo Ami Oma Bay Odiso chairman ma party
Kuro diso rako kondareo Maru mabe gijomu mamene
Yeni kise hizo maloto mapenge wewe.
Okay.
Turuma ruma. Nena.
Ose pange.
So, Raila Amolo Odinga, party leader, former prime minister of the Republic of Kenya.
Engineer.
Engineer. Amolo Koko. Emabro amua. Nga amabro kaoko mbege. Mbeki ni magoregi togore agoe. But ultimately,
mane democracy.
Nikech ene mungeo ni party maru ODM ni jomage kumobeti oneno party nite. Ene mungeo ni kakao Fred, takao VOJ, takao Nyaravila, taketo ka. Angegi, gine magi brutio na ngo.
Ne party. Party.
Nikech nyalo paru chien kacha, ODM note mubedo gi democracy. Nigiweji o campaign. Tudonge ni winjo ni jok moko mane campaign opponents mane miyo pes campaign mondo giyud chambu ang'o office ODM ka.
Yes.
Exactly. So okonyal weyo risk ainano mondo bedie kendo. Okonyal weyo risk ainano obrego bedie kendo. Emomiyo ultimately ene mubro bet piny to gi pache maler to koni party ni nikech obendo ng'e ni bro dhi AUC. Odwa we party ni e jok, e lwet jok manyalo tero party mbele. To anka ni ipenja, abe ni ma party na. Tulitie gikumoka reyo.
Wanchama, mana kolo wanchama
uwe. Wada ngeyo. ODM usebedie hii ni apargo chiko. Nyenji mani ODM ka egi, osejonya. Hik gingenya. Joma members ma ODM.
Gikmane gidwa robe giseyo.
Gikmane gidwa robe giseyo. Da manyo jogo manyalo manyo na kweth mang'eny mar jo Gen Z gi mondo join ang'owa
party.
Nikech mondo party ni obed party ma milele nyaka oyudie joma tindo madonje ang'owa
party.
Party. So amanyo jogo makochungo loso to nyithindo gi can identify the future margi kod ng'ano. To gikone Fred ni wacho gigo mwa winjo. Ka Fred ni ODM to kara we watima ngowa, we wadonje ODM. Nikech, koken kamano, to ODM bro bede higini apar mabiro, to jokanyo jony, jokanyo bende korol gi mag penye, nikech Kenya to tek. Makata gimora mora matimre pati kanyo ok gijali. Pati ni ani akanyo genyinge. Lakini gima pati otingo malongo to tima ngowa.
Onge.
So mane gima mune gwa ngimara. Mara reyo, Any 2032. Because 2027 katu seruma. Dira makende.
Mare seruma.
Gise donje black gijoka. Gise donje black gijoka. Majoko timango. Joko sekaogi. Onyumogie higi. 2027 gin kanyakla. We have not signed no manom na miwachunu.
Moku wachino chaimani adiri.
Bas. So, nyaka yud ngato mangiyo 2032. Mangiyo ni to the place of the party 2032 en ang'o. Remember, ODM does not have a strong chance to chungo ngato as a presidential candidate 2027 ka. Kaka gik moko dhene. That is the truth of the matter. Nyocha iwacho ni Karailo wuok to Paranya nose koni ene bro chung president, Joho bende nose koni bro chung president, sani gin kanye
waziri
Kenya Kwanza.
Ngawa modong madichung president ODM ka Karailo kochung. Onge. Emomiyo ngano mbujogo magidwa keto e formation gi manyien mar party leadership ni nyaka gibedie jok mabro bedo critical to 2032. Either mabro miyo gi the presidency or deputy presidency. Mage jok made giwe chama lweta. Abed ni chama ni mara. Lakini nikech chama ok mara, chama ni giwuonogo.
But advice to ye ni
chama te mabro amua deputy party leader, obro amua chairman, obro amua secretary political affairs, obro amua ni party leader toke en nga. En uwon.
Mbaka mago wana gina gina mbaka?
Mbaka bero.
Okay.
Penye gero gimbaka.
Iro kamano.
Kamano.
Kwa sijo moko dibe ni tiyo gitulo magen go mate mo ipi. Nikech press conferences ngeen gikwit mo pogoro pogore.
Mano demokrasi.
Mano demokrasi.
Mano demokrasi.
Eh.
Okay.
Kata wana mna sani kai kuwa waramo ni wadu wakuwa yu uwon party. Mondo minu wawudo engwe ni. Kong. Wakuwa yako yaka. Eh. Wakuwa yako watu wakuwa dija kongu. Udo wengi nuse tiyo mataka penye kanyaka. Koro kake miya chairman maru party. Bende waka ugiero
kama. Kama nubega kajaye wacho kwa gikmoko.
Totimore.
Mwaka uwinjo ni Fred chairman mwaka ukawe nyangu.
Wajimari mugi kipa nani sauru mbo. Wajimari mugi. Wajimari mugi kudo yengwe.
Ero kama no mora na kecha. Kama nga kajaye uunge ka formula moro maru wacho kimoro. Tumana kakaena. Aparo ni Victor. Wabedo giweche mabeyo. Wabedo giweche mabeyo kendo wapunjo pinto gima mora mugi kene jotendwa winjo. Jotendwa winjo nakech wachiwa advice pile ka yo manono nakech manoto bende momiyo wantiere kaka jofwamo. Koro aparo ni Victor mugi kene nyithindo ni dala. Nyithindo nyo loro school kendo koro nyithindo duogo dala. Wangeyo ni gik mang'eny timore kinde ma olore school kama e. Watem mondo mi wanyaka wanyalo miyo nyithindo luasi makare. Luasi makare mondo mi kik nyithindo kaya usikul to kinde makamagi ka nyithindo dok sikul tido ka nyithindo nchire mana akia kaka nyalo luongo gi jok ma nyithindo matindo mainya nyithindo manyiri ema gigombo kinde duto ni ka nyithindo dok sikul to nyithindo dok kochwanyore. Aparo ni ngat masa moro nyalo neno ka nyithi sikul gi oneno ka ema chando wangi to kata mana jaudi nyalo twango ni law sikul korwako to nyalo chalo gi nyathi sikul. Mondo mi warit nyithindo nikech kwa ngiyo lipot mawuok higa ka higa kwa nyithindo ma samoro gamoremo kaluo e counties wa to bedo malo kinde duto. To kata mana nyithindo ma yawuoyi bende nyalo ritore nikech nyithindo ng'awo Victor. Nitie nyithindo ma samoro biro winjo ka nyathio e sikul ochako rem apiko. Apiko notime odhi e thum samoro gotieno kaka lipode mancha waneno ka. To mogik waket nyithindo gi machiegni ahinya nyithindo manyiri nikech chien ka waseno ka kwan nyithindo makawo ngimagi. Kata madere, nyithindo manyiri, ni pot mawuok juma ka juma. Samoro mbinu mane watiyo godo chon mar loso gi nyithindo gi, kikuwa migi stress mathoth ahinya. Wanyalo ngitere kaka wanyalo lalore gi kodgi ka podoko gikyo kang, manyathi manyako samoro nyalo kao ngimane uwon. Kao kamano to agone jowete ga giti mangima mar kaka wanene. Ero kamano kuwa ma nyasaye miwa thulo mwadu na watu agi.
Ero kamano enya, senya.
Ero kamano, vio jaye, angi yote. Serikali yo ugajore. Nitie jo sangwenya, nitie jo mahati, nitie jo mibadhi, nitie jo tich, nitie weg tich, nitie chike, nitie chok chike, nitie lith chike. Serikalo tingo nyaka joma unapanga, wanapangua. Nikech confusion ema bernegi. Mano ote mar COS, Charles Udhiambo. Kona mosu, keno mor.
Oboro. Kik gibed absent parents kech mane mwaneno mang'eny to katieko ten kuom jopiny niki nyiswa jumbe gi wigni kiketo report mar CSS mane opuodh gi committee mar appointment. Ng'ato ka ng'ato kete e duonde, obede Hansard. Ma chieng' moro history ni pargi. Ni nawacho kama kama ka jenzi nosetima ng'o nosebire ndara maruto dissolve government. Mane kaka chieng' moro kiduogo tibedo held accountable. Kikibed ni inoko, ni nirito ni approval notim. Duondi no nyalo loko gik mang'eny.
Erokamano. Awinjo wach ni serikali ogajore. En gi kweth mag ji mopogore opogore. Okang'e ni sangwenye to gin jomage. Joma pango gi joma tenga gin jomage nyakora ngajon. Tigi wii, mane chal mar weche okinyi makawono e chenro makaka wanene nyaka jumanyien. Kendo riti makawono, eloo jogo picha mekwa director marwa, producer marwa Ken Muga kamoro maro maintiere. Ero kamano maduong mokalo. To maduong moloyo, in jawinjo kendo janeno. Mika utulo marikini ka kinde mar bedo piny, tiwinjo chenro makaka wanene. Dewa her madhi nyime to kata kamano gimora mora ni gisane. Uriti makawono ngono manyasa ubedkodi kawono nyaka kinde mabiro nyime. Uriti makawono nyinga eno tino makajuma.